Hey, sasa
Niko na boyfriend, unataka?
Ish, yeah, boyfriend sana hapi, na inyo lea kunya 2 months.
Kwani kuna mali, nimekwambia boyfriend wangu ni salonist.